So mukama wange father, tukwebaliza ddala obugambo bw'ova okuwa abagole baffe. Akaseera kaakano nono munnange, njagala nnyanirize ssenga ow'ekyaggwe abeere eyo Kisoga, abeeko naye obugambo bw'atusuulamu mwanattu. Ssenga, tukwaniriza nnyo.